Yomyufata eshumayela ngalendaba yokuhlwanyela nomvina athi la ebandla lekatholika kunemithi emibili eyamakatholika uthi there is a Christmas tree, there are Christmas tree Catholics athi mubheka njengoba siyakukhisimusi nje kuzayothen okanye kuyokhitshwa okanye kuthengwe esitolo le yanto sithi i-Christmas tree abanayo bazayithehlathini bayibambise ngamatshe bayifake imbali bayifake izithele ibukekinhle kodwa yona akho nto ephana ngayo yeyibukeka inhle futhi ihlezo kwesikhashana uma ungaqhubeka kuthi kuphela inyanga ezintathu khona izongcolisa indlu uthi kakhona amakatholika kanjalo i-Christmas tree Catholics ababukeka bebahle bengathi khona into abayiattractayo kodwa abanani they are no roots ngobani abaso connected kulona ophana ngalama roots othelela lama roots bona baso connected athi bekusophoneka lami wakatholika awabiza the apple tree Catholics uthi la makatholika aqala kancane engabonakali njengokubone xa utshala isitshalo se-apule kodwa kancane kancane sobone khulu kuthi noba kufika izikhathi ezinzima kufika ubusika amaqabunga aphele nya kodwa apple tree izawuhlala inokuphila akamaningi ama-homosexual akamaningi ama-gay ayapromotwa kuthiwa this is the way this is acceptable way wonke la ma-challenge abhekene nani ngeke sikwazi ukubhekana nawo uma singasoruthethi kujesu kristu nina nibhekane nenkinga yokuthi noba nibheke thina esigqokela singube sigqokile nifunde ngathi emaphepheni namanyala esiwenzayo that is a big challenge usathana ayiletha kunina ongenajesu athi bengiyini ke mina uma umbhishophu ngifunde ngayo ephepheni ukuthi wenza u-A no-B no-C no-D asitshaya izandu sathi naqhwabe athi ngawina ngadla mna kabani kanti lona ophila nojesu uthi angikhonze mbhishophu mina ngize injongo yami ukumkhonza kubani jesu uyakwazi ukuthela isithelo sokuthula enhliziyweni yakho ube nokuthula ngitshona lapho sowuhlaselwa khona uba kubona abazali esinabo namuhla uma behlutshwa izingane zabo abangenayo ujeje ngitsho iy'ngane ezincane zifunde inhlamba kuzokubona ukuthi awubona ubabakho nonondindwa wenzani nwenzani uthwala ingane yake ekreshi seyazi zonke lezi nhlamba izifunde kunina owembathi isambatho kanti akanayo ujesu kodwa abanojesu omama bafuna sibehluphe kanjani amadoda abo ethathwa 16 years bame okholweni labo bangaquli nje ukuthi bawubambelela okholweni kodwa bakwenze lokho kuhlo kamonica ocebileyo 27 years ekhulekela indodana yakhe ogastini owayenakele kuhla kobafana bakhona manje kodwa ngenxa yokuhlangana nokristu mangu mwoni kutokeo watandaza 27 years watandaza yabaleni tota na yake yoshona iti alisuka na Afrika kwa ilande lango mtandaza yaze hapa ipendugine iho waka sitino kutokeo na yo ino nina nesubini bao hapa kutokeo ngeena yani vuli mpilo yayo na ya vule mpilo yake ukuthi kuphila uJesu usathana ngamgukule noma sehlupheka nganani ngithi ke naweke wena onenjongo yokusebenzela ibandla yokusebenzela uNkulunkulu phila uJesu ungaphila engqondweni uphile ngaphakathi.
Ngibingelela abahlekazi abahlonipheke kakhulu, ngibingelele obaba bonke obrata namadikoni nentsha yonke, ngisibingelela isimathi uYesu Jesu Kristu. Amen. Akukuningi-ke engizokwenza la, singabantu abasha, siyisigungu sabantu abasha kwidayosisi, sifisa ukunitshela ukuthi siyanithanda, sifisa nokubonga ukuba khona kwenu, ikakhulukazi ukubambisana njengabaholi bedayosisi, ukubambisana okuhle nabaholi bamadinaries nabaholi bamaparish. Ukuba khona kwenu la kuyintokozo eyisidudla kuthina. Bese ngoba kakhulu obaba bethu, kakhulukazi ubaba uRay uShabusterek, ngokuthi asisize kakhulu singabantu abasha, ahlale nathi njalo, asikhuthaze ngoba kona wonke lomsebenzi osukhona njengamanje kungenxa yakhe ebamsene kakhulukazi lo baba la obaba ungubane obabushezi ubaba umkhize bobabili ogazi no one time lapha siyabonga kakhulu bakhona nabaphesta abanye abasisiza kakhulu bese singakhohlwa ukubonga ubaba wethu umhlekazi ngokusikhulu uzithoba baba Dlungwane siyabonga baba imhlangano eminingi ikakhulukazi yabantu abasha bihlale isihleka ithi nina nomhlangano esingawazi ubheke ngamapha ungena direction ngoba anina sakhiwo namhlanje sinento nathi phathe kahle ukuba bethi lo mhlangano wenu uyinto engekho sithi nasi sakhiwo sethu ubaba umhlekazi usibusisile namhlanje sine flag lethu lebandla abantu bahlale bebuza bethi kungani abantu abasha bona bengafani no Maria nekhwezi bengafani no Anna la imfanisano yabo ifana nayo yonke indawo kepha namhlanje siyabonga ukuthi abantu abasha basebenze kwazi kwaba la ekuthenini konke neflag lethu lifani ngicela ukugcizelela ke lo ngiyathemba ukuthi kobaba kakhulukazi ubaba umkhize nabaphriste bethu bonke kakhulukazi abazokomoya ukuthi njengoba sekhona leli flag nale uniform esikhona usisi Nkulu azochaza ngayo ngasemuva ukuthi itholakala kanjani ama uniform ethu lawo kade siwagqoka sesigcinile ukuwagqoka sesizogqoka ama uniform lawa alontshiwe namhlanje ngicela sikurekhodeke lo sinqusile singabaholi benu babantu abasha ukuthi okungenani uma ngabe i-uniform ingakathengeki akube u-black and white ozobogqokwa ezimishini kanjalo ne-flag akuzoba khona ukuthi ngombuthano wabantu abasha kuzoba khona i-flag labantu abasha bese ukuthi ngo-June 16 noma ngekhevele bese kuba khona i-flag leli likhona ama-flag ethu bese wasebenzisa akasezosebenza
bese sibonga bonke ke abenze lo msebenzi wabamuhle kangaka siyazi ukuthi ke besikudinga lo empilweni zethu kodwa singakwazi ukuthi kuzokwenzeka kanjani siyabonga ukuthi nasi ke isakhiwo nali flag nayo uniform konke ke kukhona socela ke ukuthi ke silandele nje yonke imigomo ebhaliwe la emncane ngendlela yesimanga only 16 pages ola akuyona indaba akuyona into eningi into nje edinga ukuthi nje uye straight epointini sibonga ke bonke abantu abasha kubhaliwe la ngemumva kusona emazwini okubonisa nibonga abantu abasha ababambe iqhaza ekwakheni lesi sakhiwo sabantu abasha sibonge namadinar alibambile iqhaza ekwenzeni lo msebenzi ngoba lesakhiwo bekuzosithatha isikhathi eside ukuba mhlawumbe besisusa phansi lesakhiwo bezikhona izimishini ebezinayo indlela yokusebenza noma ngabe zingenisa noma bezenzani bezinayo indlela nje bebhalwe phansi abantu bebenangisho umthetho sisekelo lowo nakumadinari ebekhona amadinari ebekade enayo indlela yokusebenza i-constitution ingekho kuphela kwisifunda bishop so sasesithatha konke ke lokho lezo zimishini ebesezinako nedinari ebesezinako sakuhlanganisa kwasekuphuma ke lesi sakhiwo okungelula ukusenza kodwa kube lula ngoba sithathe nje lapha ezimishini zenu ebekade nikusebenzisa sathatha laphana kumadinari ebenikusebenzisa kumadinari sahlala phansi sakuhlanganisa sasesiphuma ke isakhiwo only 16 pages sibonge kakhulu ke nobonke abasingathile baba umhlekazi abapriste bonke besifunda bishopi abapriste laba bango yuthapeli kumadinari nabo bonke ke ababambe ikhaza sibonge kakhulu ke nopet umhlonipheni wakamfeka okuyena esamnika yonke limqulu esesiyikholekthile sathi ke ahlale phansi ke ahlanze ayicubungula waze waphuma ke saphuma ke nalomsebenzi sambonga naye uphethi ke ngokuthi ayithande intsha yize engasabhilongi kuyena ngokubusha kodwa uyathanda ngaso sonke isikhathi ngizama ukuveza ukuthi ke uma ngabe usuphumile entsheni wathatha igqahlo ukuthi usuyoshada noma usushadile ungabaleki buya uze uzosingatha usondele kuthina usinike imbono kodwa ke uyayithanda kakhulu intsha konke akwenzile kuhle ekugcineni kwalesakhiwo ukubhaliwe ukuthi ke umuntu omusha uze ngani zonke izimishini zifana zibe nalo lonke ilunga fana libe nazo isakhiwo izimishini mhlawumbe ngoba nizongazitholi nonke inize order nifake iorder sinordele sinilethele izimishini zenu 10 randi isakhiwo sisini sengathi ke sengiqedile ke owabo umsebenzi ngishila kodwa ngifuna ukuchitha isikhathi sisazoba nani ngizocela ukudedela ke umphathihlelo ke njengamanje sizwe okulandelayo.